dhulka hoyo nima ku heshiinayo hadba horu marku hamigeygu yahay dulka hoyo midnima ku heshiinayo hadba horu marku hamigeygu yahay
dulka hoyo midnima ku heshiinayo.